yakutanye ngaha nabonye mu yatu yagiye mu hira mama yo hava yumvise dete yaraje yavuka na sima ka bavyeyi wose batse byose babyombe urabona ce ko ntagiriwe amahibe kubandanya amashuri suko ntashaka kwiga Joel narabikunda cyane kandi urabizi ko ku ishuri nari mfite ama chance cyane yo kubitora gusa mama urabona ko ata nta buryo burenze afise jina chemba gateka ntacho wewe ubandanye Joel ndagusabye no kuri Joel witwararike kwiga ndutumara amazi uzu tubere urumuri muryango uzu tubere donc on va gute uzu tubere umuntu hagaciro twiratira tutose natwe mu muryango munyize kaminuza udura tuvugira ntuze wishinge cyangwa bwo kwishure mwigana wige kandi telefone uzu wihereza umwanya uvuga ati umwanya no ku telefone nyage n'abagenzi cyangwa uje kuri internet urabe ibikenewe uko kwiga ahandi uyibike sivyo Joel
kandi ndishima kuba naravukanye nawe uri sister mwiza kubera ko ni bake bavukana ashobora kwiyumvira guhanura ibyo kwiyumvira ngo nojya mu bahungu ngo nosamara ku ishuri sishobora wanyeretse akarore keza wavutse imbere yanjye ukura neza ukura n'indero sinumva ukuntu nocya mfata ingeso ziwanjye mu gihe nawe ufise ingeso nziza ndakwemereye ko nziga nkiga nkasubira nkiga kandi nta kintu nzomburana igihe nzomara amashuri nta kintu na kimwe nzomburana ni ukuri ndabigusezeraniye I promise you
ndakwishimiye cyane ndagukunda nka mutonya wanjye sinumva ikintu nshoboza kikugirira nabi impari nzokuba hafi kandi ndakurinda
nanjye ngusezeraniye ko ninamara amashuri ata kintu nzobura mara
Merci. Joel, twese twese twateye inkuru. Aha mayo turonda akatura. Uza ngatwagiye kuyerera. Katugende.
Sigurimgene ushobora kugura ikiro n'inoso cy'umuceri kandi natanze amafaranga kuri
abantu kuri na butike ni no cyumukire kwa niyo amafaranga yampaye jora yampaye 5400 yo kugura inusu kilo ni nusu Ibyarengo ni biki mu rugo rw'iwacu jewe kuva ryari nteka amashu agaragara karimwo n'imikeke yumye canke inyama nta n'amagufa ku mafaranga arabahaye muja gusuma kugira mu mpinga ngingo zimeze neza
mama nukuri mbabaye nkabyo numvise
cyane hambabarira irimwo nkeneye mu mpi ibintu bimeze neza kandi bitagase ke nasage na metse ubwo byeje bamuzo muzo buheraje ubwo byajya byiwanye
mama nukuri mama yampaye amafaranga yawe nyene je ntabye
katsiwe namaze nta nimari mu bukaneza ubu nyine tori bido mu nzu uca kuvoma ku ibarabara tori bido uca kuvoma ku ibarabara ntunyumva
mama reka basi meze guteka
ndavuguka vugiriza navuze guke yaruka imbesire abakobwa bubu niyo mutazonya no kugera ibintu byo mu ngo byanyu ndaba amafaranga mujye gusuma mukazanira kilo n'inusu n'abatumye ibiro bibiri mu ngo zanyu bizogenda gute ahva Mubi noti ngahe nzaweza kubona ushikirie ngaha. Ashenzi kati. Wo mmenye ngene ndakwanka. Niho zuri ibintu by'ubucucu ngaha muri nubwo kuwanje. Joela
Sasha,
kutabumagenda gufasha.
Genda wige.
Oya.
Joe, again, that we get Joe.
I had a
conduct of
fashion if this should
have got your hair and ingo. Huh? Sishakindor, Sishakindor, Indolik,
Jenny,
Gentabus have been pretty rich. Joe and Homies. Jenny,
the same Shakunera miss each hangout. Oh, yeah,
can make a shanda for Joe. I could see for a way in it. Joe and
I can't do it. Sinumva ukuntu mama yokoma nk'imisi yose ankubita anyiriza ubusa cyangwa burara kandi tuvukana Joe nta kintu ubitiko
shakana nanjye ndabibona ku nyine kandi kindi nacyo batse ko Joe napfutse ndagusanga uhari rero ikintu cyobwo gituma mama agira ibintu nk'ibyo nanjye ntacyo ndamenye nanjye ndabiraba bikantangaje ariko kino gusa mama uratse ko akara uhera bicemo nanjye akankubita cyangwa akanananira
ivyo mpora ndayibona ndazi ko mama kazi ariko ukuntu ankarira cyane jewe simuhanda bitahura neza
bimbwira ndagusabye nimba hari icyo bizi kubimbwira
kandi n'ukuri nta na kimwe gende abizi mana kimwe gende abizi kuko narakubari kuko reka tumesure mama sange twabihejeje
usare ni kazi kawe azyo
ari imenya
Sao?
Candy, we were. You see, oh,
miss, I'm not going to be able to do it.
Mama,
I'm
not
sure if you're a
kid. I'm not sure if you're a kid.
Thank you. Thank you. ca sungura mama nga nusa nanje biramba
لقد كانت هناك مجموعة من الناس
Joela! Joela! Zani la telefone. Kaneza. Joel,
Mama,
mama, cyane no nyumva mana se mama mama kaneza we utsura gicoba hana wewe koresha umwanya bati ndiko ndivuta ngo panje gukata
Ngai kandi kugushimira ku mwanya mpara. Mama ndafise ikintu nshaka kubaza kandi maze imisi ndiko ndiyumvira. Mama. Jewe na Joel abujya turavukana.
Muravukana?
Mama waramvyaye.
Narakuvyaye nyine. None warivyaye.
Mama ndakuze n'ukuri. Mbwize ukuri nta kibazo cyose no kwiyakira shaka umbwize ukuri basi nimba naho no bandi pfubye uyimbwiye
ninde yakubwiye kuko n'igitugu gikubisumbi zose kuba ukuze urakuze ariko igitugu ntigisumbi zose narakubyaye nyine sibyo washaka
kumwishyura nabi
shoye
bibaza ikarambaza naho yari umwana mutoyi yocishura mama warambyaye none niwe yambyaye
ahubwo mubaze ni kubera ikumba ry'igihugu
waje jibaza cyane
mama ukuri nshaka kumenya nkora kumbwira mama amajambo ashaka kumva uri kurambwira si uri kuranyishura uri kurambwira ibitandukanye nibyo nipfuza kumenya
none ko wumva usanzwe ubizi ushaka ndakwishura ibindi nyabaye ivyo ushaka kumenya sivyo ndiko ndakubwira urumva urabizi none ushaka ndatubira mu mutima wawe
kandi none ushaka kubwira iki
Joel uracari muto wowe hari tutatahura hari ivyo utabona ariko birabera mwinonzi
none ivyo ntatahura bisigura rege na Jessie ndiko ndabyumva none kuravuga mama warambyaye bwa mbere wa mwise mama gute none atakubyaye
kane Cyari baza kubwenge bwawe sinzira bwa gucanze gatoya.
Barira.
Nimba bwenge bwa gucanze wangoye kuva kera afomeza gutwara kwa muganga. Bakurabe neza mu mutwe. Mama, wa wamvyaye? None unyitaje ko ntakuvyaye. Kakunesha umwanya nigire ku kazi.
Mama. Ndabizi neza kutamvyaye.
Ah?